funeral this afternoon, and please stay right there. Pano tili ndi woyimba wina amene mwakhamu kumuonera nthawi yayitali so tikamachita maprogramu athu ndipo amene ndi Wilfred Kasito amene ali ndi album ija Nyamuhanga ndiyetu timafuna tidziwe ino Wilfred Kasito mmodzi wa malawi oyimba wa rege nyamatawi Everson Matafali lero tutamuyika m'manda sitinayeso limodzi inu munakhala naye bwanji ngati mizani woyimba nyamata amene Everson Matafali
nyamata amene anali mzanga apart from kuti kuyimba komano nazwana pakanthawi ndeno anali zanga was a good friend timacheza bwino ndingodandaula kwambiri kuti mzimu wake use muntendere ndi munthu oti wapita ndi luso lake timayembekezera kuyimba 3 komano chikonzero cha mulungu sitimachiziwa ndeno pano ndingodandaula kuti ause ndi mtendere
one of those celebrities who attended the funeral ceremony of Everson Matafali is Gift Mabea Mbea, who works for Radio NBC. Gift, you have got a program. What program is that?
Lots and lots of programs on our network, Radio 2.
Yeah.
I present the Masisi program, sponsored by Chibuku, and the other shifts that we actually go on.
Okay.
Yeah.
The nation is in grief. Everson Matafali is lost. It must have been a tragic death, isn't it?
It is. It's sad. Okay, like you can see me, I'm in black. Everything on me is black. I'm mourning the man. I think, personally, it's going to take some 2, if not 3 decades to get another man of his caliber. We're talking about his music. It's mature music. Look at the young and copies. You find even children in the streets, they're playing. You see, it's music with a touch. Look at the reggae touch he had. We're going to miss it. See, there are more things that I could explain, but it's sad. It's so sad. We've missed you, Mr. Man.
Thank you very much.
Rest in peace.
Imba, 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 imba.
watching a special tribute to the late Everson Matafari, who died a few days ago. In fact, when was it? It was yesterday, Patrick.
Yeah, yesterday, the 27th, the morning of the 27th.
It must have been a shock to you, one of the radio personalities who always wanted to promote Malawians on your radio Power 101.
A big shock indeed, for various reasons. Foremost of those is the fact that I do believe that this was the biggest musician that Malawi has ever seen. I have no doubt in my mind that it's going to take years and years to come back again with anybody as talented as Everson Matafari was. I have talked to other musicians, I have talked to personalities and DJs. Everybody agrees nobody is going to match the kind of talent that the late Everson Matafari had, and it's a great loss indeed to the nation.
You are one of those top radio DJs who is always playing. You've got Malawi Music Avenue.
Yeah, Music Avenue.
Yes, Music Avenue. Mm-hmm. How can you describe the strength in Matafari's music, really, the message that he was giving out to the people?
It was quite unique, and just like I said, I'll just keep on repeating that. He was unique, he was versatile, he was totally different, you know. At a time when everybody else thought the in thing, the fashionable thing, was to sing about political things, political problems, money problems, political figures and things like that, Matafari came in with a totally different approach. He could handle the same message but in a totally different and unique way. And there was just nobody who could touch him. He had a totally different approach. This guy, I must tell you, was going to put Malawi music on the international level, and everybody can accept that. Right now, I know in our program, the only good thing about it is the fact that we still have his music. It's unfortunate that very shortly, before the end of this year, we were going to see the release of his Kuimba 3. Mm. And that is never to be.
Have you had a chance to listen to
it? Not at all. It was still in his head. But he was trying very hard to record so that he could release Kuimba 3 by the end of December 2001. So sorry, it's unfortunate we'll never see that one. But I must say, in Kuimba 1 and 2, we will still live to remember a great man.
Sure. No, thank you very much, Patrick.
Thank you.
Nyamata amene wakakulemba nkhani andizi amalemba nkhani ku newspaper ya Daily Times koma Master Katukuma na mawa amene akuvina kwambiri yangana nkhope Everson Matafari etu lero walo wa Manda Bright. What do you think?
Jofuna zona lero nditsikulo kuti amalawi dziko lonse amalawi tikulira kwambiri kwa ine ndakhandigwira ntchito kwa zaka zambiripo ndithu ndi Matafari monga umaziwa kuti malemba nkhani za nyimbo nkhani zosiyanasiyana zokuza ndi entertainment andi ndi munthu amene ndagwira naye ndithu ntchito mwapafupi pafupi kwambiri koma nyimbo zake zimandimadilika mamvera ndimaziwazo kuti umuti ndi munthu waluso limene ndithu limafuwa likhale nthawi malawi muno lilangati pindulira kwambiri agamene zili nyimbo kumalawi kwathu kuno
ndiyeto ifa Everson Matafari wanika kuti ndi adzidzidzi kwambiri
ndimene ndikuti panopo asiyenenacho ndisowa kwambiri kuti kodi ndinganene kuti chani chifukwa like only 2 weeks ago inapezeka zoti maone ya show yake ndipo simadza show imene ilikhala yotsiriza kuti sindzaonenso show ina ya Matafari ifake ilibe chonena chakuti kodi tizidina kuti chani aliyense wangogwira pakamwa pakati panopo andi zititengera nthawi kuti tipezenso munthu wina wakuti abwera ndi luso monga mene amayimbira Matafari.
Thank you very much.
ndika mabva nyimbo zoverson matafare mwangaanga na nkhope yako ndimasangala kwambiri
ndiye lero everson matafare twatisiya iwewo ngati mwana amene umafuna kuti uzovorabe nyimbo zimenezi kutsogolo kuno ukumva bwanji waoneratu uzochitika mwamba ukulu kwambiri kunoku
ine sindikusangala amene iye amwalira mfe pakube sina amene azapeze kufuna ndiye
kodi tidani la nanji yangana ngope yako yangana ngope yanga yangana ngope zaena timango banana lord tibanana tulungu yangana ngope
ndikhuza kwambiri kuti iye walowa mʼmanda simu ngadzalero ndipo imfa yake yandikhuza kwambiri simmayembekezera zoti angafe imfa yowanga ndimene iye ndipo simmayembekezera zoti angafe nthawi ngati ino nthawi yomwe amafuna adusi abamu ake kuimba 3 yomwe tinayikhonzekera kwambiri anthu ambiri mʼmalawo
ino